nane bame huti silita nane bame gandolita ni to duyer kate jika mia amkon so